kenshi na kenshi ibintu birahinduka mu mabere y'umuntu ariko ntibusigura buri gihe yuko umuntu aba afise kanseri. Ni byiza yuko umuntu yari akwiye kumenya ingene amabere yiwe ameze, isayizi yayo, niba usanzwe ufise amabere mato mato abyimbye ukamenya ati hariho ikintu cyahindutse, abaye matoya ukamenya ati naho nyine hariho ikintu cyahindutse, ubabara utahora ubabara naho nyine ukamenya ati hariho ikintu cyahindutse, imoko yawe ibabara cyangwa iva ibintu by'amazi mazi atariko byahora bimeze naho nyine ukamenya ati hariho ikintu cyahindutse ukajya kwa muganga. Iyo wumvise dufate nk'ibere ryawe ryabyimbye canke ukumva harimo ibintu by'ibitirigwa bikubabaza, muri ico gihe uca uja kwa muganga kugira agupime. Nukumenya yuko kugira muganga wawe amenye niba hariho ingorane canke ko utagwaye, ategerezwa kukubaza ibibazo bijanye no guhinduka kw'amabere yawe. Mwico gihe ntutinye bimubarire kugira ngo amenye ingene agufasha. Arashobora kugusaba kuja kuyapimisha, akagusaba gukoresha ibyo bita hano mammogram, bisigura yuko ugenda bagafotora indani y'ibere bakoresheje ibyuma bibigenewe, bakaraba yuko ibihimba bigize indani y'ibere ryawe, indani mu ibere ryawe bitariko birazana iyo kanseri, canke bakagusaba kuja gukoresha ibyo bita ultrasound, nayo ni amafoto yerekana yuko ibihimba by'indani mu ibere ryawe bimeze neza, ayo mafoto abyerekana neza. Ibindi muganga ashobora kugusaba gukoresha n'ibyo bita biopsy, no gukoresha ibipimo binjiza urushinge kuri kiya gipande cy'ibere ryawe rigwaye, bakinjiza urushinge bagatoramwo niba ari utuzi canke akanyama gatoyi kuri ico gice cy'ibere ryawe rigwaye, bakagatora hanyuma bakaja kugapima, iyo bagatoye baja gupima mu byo bita rugagamisha kugira ngo babikakamishe, kubera batora agace gatoyi babikakamishe barabe ibihimba bigize ibere ryawe niba biriko birazana iyo kanseri. Hari ibintu byinshi bituma habaho ihinduka mu mabere. Uko guhinduka kw'amabere kurashobora guterwa n'uko umugore canke umwigeme ari mu kwezi. Ibere ryawe iyo umuntu ari mu kwezi hari igihe ribyimba canke rikajamo ibitirigwa kandi ugatonekara. Rimwe na rimwe rero ni ukumenya yuko ribyimbye canke ritonekara ntibisigura yuko umuntu afise kanseri. iyo ibi bitirigwa bitembera cyane bizunguruka cyane mu ibere muganga arabyihoza ariko iyo bibyimba bikaba binini barakubaga bakabikuramwo ariko kandi ntibisigura yuko ubugwaye kanseri ariko kandi ibi bitirirwa birashobora kuba ari kanseri hariho ibindi bitirirwa hano bita amasist ni udufuko tuzuyemwo amazi ibi bitirigwa byuzuyemo utudufuko twuzuyemo amazi dukunda kuboneka mu bantu b'abagore bafise imyaka 35 gushika ku myaka 50 kandi ni n'utudufuko twuzuyemo amazi natwo nyine ntabwo ari kanseri iyo bitakubabaza iyo utudufuko twuzuyemo amazi tutakubabaza nabyo nyene muganga arabireka arabyirengagiza ariko iyo bikubabaza muganga acavomamwo ibibize muri utudufuko ibibize arabivomamwo akoresheje urushinge hanyuma umuntu agacakira ariko rimwe na rimwe ibi bitirigwa biba ari kanseri kanseri y'amabere ikunda kugwara abagore bakuze cyane cyane abagore bafise imyaka iri hejuru ya 50 ariko rimwe na rimwe n'abagore bafise imyaka ikiri mikeyi abagore bakiri bato barayigwara iyi kanseri iyo bayitoye kare ni byiza birafasha bituma baca bayivura kare bakayitanga bakayikuvura kenshi na kenshi n'umuntu arakira kandi ni byiza kumenya yuko umuntu atarakwiye gutinya uri umugore afise izo ngorane ni urakwiye kumenya yuko ntutinye wumva utifuza kuvugwa n'umuganga w'umugabo saba umuganga w'umugore nawe nyene baramuguha